E whakapono ana hau ki te atua, ki te matua kaharawa, ko ia te kahanga o te rangi, o te whenua, ki tana tamakotahi anō hoki, ki tō tātou ariki, ki a ihu karaiti, i whakatangatātia nei e te wairua tapu i whānau i te puhi a Mary, i whakamamaitia i te wā i a pono tia pirato, i rīpekatia i mate, i tanumia, I heke atu ki te reinga, no te toru o ngā rā, I ara ake ai ai e I te mate. Ā kakea atu ana ki te rangi, e noho mai nei I te ringa matau o te atua, o te matua kaharawa, ka hoki mai anō ia I reira ki te whakarite e whakawā mō ngā tangata ora, mō ngā tangata mate. E whakapono ana hau ki te wairua tapu, ki te hāhi tapu puta no I tāo, ki te kotahitanga o te hunga tapu, ki te murungahara, ki te aranga mai o te tinana, me te ora tonu ai ake nei. Amen.